ngo twicarane turebana tunaganire turimo kureba ibyo byiza hano rwose hari amahumbezi meza wicare hariya ku mazi nta kibazo niba hariya eto zabaye nkeya baza n'izindi hariya bashyiremo ariko twese